Abanyagihugu baba muri karitsiye Busoro muri zone Kanyosha bavuga ko atagikozwe mu koronswa amazi meza bagiye kwicwa n'indwara ziturutse ku isuku rike. Bamenyesha ko igice kinini cy'ababa muri iyo karitsiye binywera amazi yo mu nzuzi hamwe n'imyonga. Uyu munyagihugu arabitubwira.
Ubukene bw'amazi hano muri karitsiye Busoro buriho cyane ibirenge kandi n'iby'igihe kinini. Imiryango myinshi hari n'abakinywa aya mazi ya Kanyosha, abandi begereye nk'ino koteyo hirya ya Nkenga, abenshi bavoma ruguru. Hari abanywa ayagana na muri ijya myonga muri abo mwonga bita Mugoyi na Kidakama. Hakabaho n'iyindi mbizi igana na ruguru na nyene niyo bavoma, akaba ariyo bana.
Ingaruka zo kunywa ayo mazi mabi ziribonekeza ku bwinshi na cyane cyane ku bana, nk'uko isoko ryacu ribandanya ribitubwira.
Umwana usanga inda ivyimvye ikaguma ivyimvye, umwana ukorerwa ahanze. Ikindi nacyo ku mwana inzoka zamaze gusinzikaza akumva atera apeyuka, kabona kweri koko kibazo kari inzoka. Ego abenshi bakunda kubimenya ruko bashikanye abana kwa muganga bakabwira kari inzoka.
N'abagize ngo barashatse kurondera amazi meza bayagura mu yandi makaritie, ayo nayo akabashikira zimvye ibidaheza ngo bishobora abanyagihugu bose bo muri karitie.
Benshi baca bayatuma n'amakinga akaba ariyo abazanira ku makinga na ibido agurisha amafaranga 500 y'amarundi niyo bayikuduganirako.
Twarondeye Ndayisenga Devote musantiri wa komine Muha kugira tumubaze icyo kibazo cy'amazi muri karitie Busoro iri muri komine arongoye, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.